Toothbrush. Toothbrush. Toothbrush.
Unakuja mtu anapita anapata dawa ya meno. Nyuma kidogo.
Ukipata unakuja.
Unajua wale hajapata sasa hapo kuja hapa tena. Unapata toothbrush na dawa. Sawa.
Kwa mkono uwe.
Unapata yote bili,
Unapata mtumba.
Hapa. Unapata dawa,